igisirikare cha Israel kirabandanya kugaba ibitero muri Libani ku nshuro ya mbere uno munsi cagaje ibitero by'indege mu gisagara cha Tripoli kizuga kabiri muri Libani. Iki gisagara ni nkora mutima mu butunzi bwa Libani. Amakuru ava ku rubuga yemeza ko mu baguye mu bitero z'i Tripoli harimo umutegetsi w'umurwi wa Hamas, umugore wiwe n'abana biwe babiri. Itorokanizo ry'amakuru y'Abongereza Reuters dukesha ino nkuru rikavuga ko uwo muryango wahitanywe n'igitero Israel yagaje ku ikambi y'impunzi y'Abanyapalestina iri Tripoli. Nacho Israel iravuga kuri ano makuru yemejwe na Hamas. Israel yateye kandi ibombe ku murwa mukuru wa Libani i Beirut, ni mu gihe ingabo z'ico gihugu zihiga ko zibwirizwa kwinjira mu manuko bwa Libani. Hagati aho kuva ejo kwa gatanu nta wuzirengero rya Hashem Safidine afatwa nk'ushobora kugenwa nk'indogozi nkuru y'umurwi wa Hezbollah. Inyuma yaho Israel igandaguriye Sayed Hassan Nasrallah yari amaze imyaka myinshi atwara umurwi wa Hezbollah wo muri Libani ushigikiwe cyane na Iran. Abajeje umutekano muri Libani batangaje ko bakeka yuko Hashem ashobora kuba yaguye mu bitero Israel yagavye ejo kwa gatanu i Beirut. Ibikorwa byo kuronda abantu bose baguye muri ivyo bitero biracabandanya. Tukivuga rero ku vy'intambara yiga nino ku isi, Ukraine nayo yemeza ko ifise ivyemezo vy'uko Urusiya bwagandaguye imfungwa z'intambara 93 umurwiye gukira ubutungane bwo muri Ukraine ujeje gukora amatohoza ku vyaha vy'intambara vyakozwe no Burusiya kuva butangura gutera Ukraine. Uvuga ko abo bose 93 ari abasirikare. Yuriye Beluzov atwara uwo murwi yavuze ko 80% vy'abagandaguwe bishwe muri uno mwaka. Ukraine ikavuga ko imfungwa z'intambara zanyu Urusiya buheruka kugandagura ari abasirikare 16 bitwe mu karere ka Donetsk. Ama video ariko arahererekanywa ku rubuga rwa Telegram yerekana ingabo z'u Burusiya ziriko zivana mu ishamba abasirikare ba Ukraine zibatondekesha ku murongo mu nyuma zikabamijaguramwo amasasu. Ayo ma video arimo kandi aho ingabo z'u Burusiya zegera bakomeretse batapfuye zigasubira kubarasa zibahohosha. Ukraine ntacyo iravuga kuri ano ma video. Itorokanizo ry'amakuru y'Abafaransa AFP dukesha ino nkuru naryo nyene rikavuga ko ritarashobora kuronka amasoko yuzuzanya kugira ngo yemeze ukuri kw'izo video. Uno munsi kwa gatandatu makungu yahimbaje umunsi wahariwe mwarimu. Abigisha mu Burundi bavuga ko ari umunsi ubasanze mu bukene, bemeza ko umushahara baronka ari nkica ntikize. Ibindi kuri ino nkuru ijwi rya Amerika teguyice ku bakunzi bayo mu Burundi muri bisomerwa na Thierry Ndayishimiye i Kigali mu Rwanda.
Nkuko abarimu batari bake bo mu mihinga itandukanye y'igihugu cy'u Burundi bavuganye n'abakunzi b'ijwi rya Amerika babivuga, ubuzima bwabo ntibworoshe. Ugeze ku mabarabara yerekeza ku mashure haba mu gisagara canke mu gihugu hagati, ubona abarimu bariko basaba abafisi ngendeshwa ngo babunguruze. Aho ni mu gihe abandi biyumva utuguvu, ubona bariko batambuka haberekeza aho barangurira akazi kabo. Mu ntara zitandukanye abakunzi b'ijwi rya Amerika bashitse nka Cibitoke, Kayanza, Bujumbura, Ruyigi na Muyinga. Abarimu bose baganiriye nabo uku niko bavuga iyo babajijwe ku munsi mpuzamakungu hari umwigisha.
Jewe ntacyo nzi cyane kuko kenshi ndakibona ku marezo sosiyo iyo hageze, nkumva ko hari mukuru wahari wabigisha abarezi.
Yewe umwarimu ntage na kimwe ndabona bavuze ati uno munsi canke ejo nikuza kwigina umunsi mukuru wahariwe umwigisha.
Kuri jewe uwo munsi mukuru ufise intumbero yo kwerekana akamaro umwigisha afise n'ukungene asanzwe akora.
Mu ntara ya Cibitoke abakunzi b'ijwi rya Amerika bahuye n'umwarimu atashimye ku mwirondoro wiwe umenyekana yigisha mu mashuri atandukanye abigenga ari ku mugwa mukuru w'iyo ntara. Uyu mwarimu amaze imyaka 5 ahejeje kaminuza y'u Burundi mu gisata c'ibidukikije ariko akaba atararonka akazi ka leta. Uku ni kavuga ku bijanye n'ubuzima bw'umwigisha uyigisha mu mashuri y'abigenga.
Umunsi mukuru ugeze, ubuzima bw'umwigisha butifashe neza mu Burundi. Iyo rero bigeze ku bakora mu mashuri yunganira leta hoho n'ibindi bintu, kubera ko usanga benshi muri bo bahembegwa ku masaha gasanga nayo amahera batanga ku isaha na mahera make cyane. Baja kuraba rero ukwezi guheze ugasanga amahera yakoreye nayo kuri inzu ntashobora kuboneka. Gasanga ubuzima nyene babayeho n'ubuzima utifashe neza.
Ive niyo ndiko umunyagihugu wo mu gisagara cha Bujumbura abona kumwigisha mu Burundi akwiye koroherezwa mu byabayemwo.
Umushahara umwigisha ahembwa, ubuzima abayemwo n'amahera aronka cyangwa umwigisha abaye ubuzima bubi ubuzima butabereye umwigisha ntashobora kubaka inzu adasabye ideni ejo bundi hari botike naciye ko ndanumva ufisi botike ari karidoga ngo uyo ni wa mwigisha je kungora yaraje kumukopesha n'ubuzima butoroshye cyane bamwe bamwe n'ukugura buke ya internet mu mazu kwezi bamwe bamwe hari gisanga batanabishoboye nibibaze kubona bihari keneye inyishu
abarimo barenga 40 barahebya kazi mu ntara y'Indero ya Kayanza mu mwaka w'ishure w'ibihumbi 2023 ushire w'ibihumbi 2024 bano barimo bo mu ntara ya Kayanza babona ko intamba myibagira mu kwigisha kuziva imbere nk'umwigisha utanatera intambwe mu buzima bitoroshe ubwishu bw'abanyeshure kutagira ibikoresho mfashanyigisho bigasongwa n'agahembo gato bice ku mutwaro ku mwigisha w'umurundi agahitamo gufata iyindi nzira
genda bahaje bagiheba kwera bigisha bakini cyane kandi murabye neza nabo bagiye baraheba bahiba baca bagenda guhiga ubuzima handi bajya amadeni bakabura ikintu bishura kugira narire afata ideni kugira yubaka inzu afata ideni hamwe buri cyo yishura akabona ko amushira mu kagoza agahitamo kugenda
kurabye umushahara duhembwa ntushobora kugaburira umuryango utagiye gusaba akagurane muri banki gushika naho ubu unya kugira ngo kwezi guhere usanga wariye nkade kuvere ya mezi atatu mugwazo wa mezi utarashikira
furera wo mubene Yosefu Renovani Yonkuru umuyobozi w'uburaro mu ishure ry'akarorero ry'umweranda Yosefu mu Rusengo avuga ko ibyo bibazo by'umwigisha bigira ingaruka zitari zike ku mwuga wo kwigisha aho benshi bafadikanya kwigisha no kwisumamwo bikagira ingaruka mbi ku bumenyi batanga kubwo kubura umwanya ku birometero 8 uvuye ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga hegeye cisa 8 abakunzi b'ijuru rya Amerika bahuye na Mpabonye Imana Tronte atashe avuye ku ishure ryisumbuye rya komine ya Kivoga we na bagenzi we bo mu zindi ntara basaba ko leta yogarukira ubuzima bw'umwigisha w'umurundi
umwigisha yoronka agashiruka bute heza kabereye bigatuma aronka iteka yubaho
jewe havuga ati n'umwarimu agarukiwe
abo bose tubona bakomeye mu gihugu bagiye baboneka kubera ko mwigisha hari twashaka gusaba leta barabe mu by'ukuri bashobore kuduza agashahara k'umwigisha turabe ko ubuzima bw'umwigisha bwoheza bukisununura
muri sendika CTB ihurikiyemo abarimu bo mu mashuri y'intango n'ayisumbuye mu Burundi uyirongoye Remise Ngiyumva avuga ko umunsi mpuzamakungu hari umwigisha ushitse harangwa ibitigiri biteye ubwoba mu masomero uburyo nabwo umwigisha akoramo bugoye cyane bikunyu ngo nabigisha bashizwe mu karuhuko batabyiteze haba kuri abo n'abakiri ku TV bose asaba ko bogarukirwa
nabo bagiye kubera batabiteguye bafite agapansiyo gatoya kadashobora kubafasha kubaho ahubwo benshi batangiye kurwara bigaza ko abo bahariwe n'amazi kwitaba Imana kubigisha basigaye ku kazi muri iki gihe ubukene buracyari bwinshi ntibashobora guheza ukwezi bitunze batari mu madeni icyo dusaba ni ukorera abarimu bohabwa ikibanza gikwiye mu kibano abarimu bo kumvirizwa nuko abarimu bato hohoterwa ku kazi dusaba rero yuko umwigisha yokubahirizwa kuko atubahirijwe n'indero zose gutera imbere adaha bagateka n'indero ntiro nk'agateka
umunsi mpuzamakungu hari umwigisha uhimbajwe uyu mwaka ku kivugo kigira giti duha agaciro ibishikirizwa n'abarimu kugira ngo dushike ku ntambwe nziza iha agaciro igisata c'indero
Thierry Ndayishimiye urakoze ko yavugwa mu Rwanda naho sosiyete ikuri imiti muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yitwa Gilead iratangaza ko igiye guha u Rwanda doze 5000 z'umuti witwa Remdesivir wo kuvura virusi ya Marburg. Uwo muti bawutera umuntu mu rushinge ni itangazo iyo sosiyete yasohoye ivuga ko atahandi no muti wari bwakoreshwe ku isi igira iti uko ukora n'ubuziranenge bwawo ntiturabimenya ariko ikigo cy'u Rwanda cy'ubuziranenge cawemereye gukoreshwa mu Rwanda kandi byihutirwa virusi ya Marburg yadutse mu Rwanda mu mpera z'ukwezi kwa 9 ikabikomeje gukwirakwira cyane cyane mu bakorera mu gisata cy'ubuvuzi ubushikiranganje bujeje amagara y'abantu muri ico gihugu bukavuga ko Marburg imaze guhitana abantu barenga 10 kandi bagwiriyemo abakora kwa muganga hagataho abanyekongo bakora ubucuruzi bwambukirana imipaka ihuza u Rwanda na Kongo bafite impungenge zo no mugera Gloria Twishime yaduteguriye ino nkuru
muri aba banyekongo barimo bapakira imizigo abayikorera bayijyana muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abacuruzi batandukanye ijwi rya Amerika yageze ku mpaka muto uzwi nka Petite Barriere dusanga imirimo irarimbanije nk'uko bisanzwe twatangiye tubaza abaturage amakuru amaze kugira kuri iki cyorezo. Ayinkame Vestina acuruza isambaza ku mupaka.
Batubwiye iki cyorezo kiri gufata mu ngorora muze muri gripe ibyuyi kubira ibyuya gukorora macandwe ibintu ngita matemba bubi giteye ubwoba ubwo n'umuntu yaramutse yabibonye ukabona nyine ibyo bimenyetso wakihutira kubwira umuntu akagufasha kugira ngo urinde bagenzi bawe.
Ese mugenzi we nyirigira Donata Mabag arayizi
ugoro bamaze kutubwira iki cyorezo turi kukibona ku mateleviziyo tukacyumva kuri radio ariko kirahangayikishije cyane kiragufata umuriro umutwe ukakurya ugahitwa ukaruka ubwo kikandurira mu matemba buzi usuhuzanyije.
Ijwi rya Amerika muri iki gitondo kandi yaganije abanyekongo bakuru ubucuruzi bwambukiranya imipaka butandukanye batubwira uko bamaze kumva icyorezo cya Mabag. Pascal Baremba ni umusore uri mu kigero cy'imyaka 25 ukora akazi ko gutwara imboga azikuye mu Rwanda azambutse hakurya muri Congo.
Icyorezo nacyumvise rero kiri kwica nimba kiri kwica rero niyo ndamera
numvise ko cyishe nk'abantu bangana
numvise ko cyishe nk'abantu 20 kugira ugakora uswafi bazura kora byose kugira uburwayi butagufata cyangira ubisanzwe udakoze ubuswafi cyangura.
Perezida Bazira umwe nawe yaje kurangura ibirimo imbuto ari nako kazi asanzwe akora.
Ndarumvise warudora yaje mu Rwanda sura mwana mu matu cyica gute genda na bimenya rero byo ndo nabareba nange numvise abandi akumbuye uri mu dosa gruwo bano si akugeza sinawo na se kugenda barambwe gukira fridge maketi zote neza uko rusa afi ari bizye bas.
Abaturage babwishije ijya Amerika uko barimo kwirinda kugira ngo hagati yabo batanduzanya. Ku rundi ruhande abaturage bavuga yuko nubwo batewe impungenge n'iki cyorezo bitakunda ko bahagarika urujya n'uruza kuko aka kazi ariko kabatunze.
Sibyo ko bagize ubwoba guca barumvise ngo Kigali ngo hapfuye abantu ngo babe batandatu nubwo baba bagize nyine none si arega no gushaka amahishi guca iyo bikunze ko hari muri duwani haba hari imiti iyo tuvuye Goma turakaraba twamanuka muri Kongo no tugakaraba nyine ku mbamvu yo kukirinda.
Mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya Mabag hari ingamba zafashwe ku mipaka ihuza Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Izi nizo zisobanurirwa na muganga Tuganeze Oreste umuyobozi w'ibitaro bya Gisenyi.
Ubu ikintu gisa naho twongeye gushyiramo imbaraga cyane ni ugupima abantu binjira mu gihugu bafite umuriro nyuma ya Covid. Zisa naho ingamba zarahindutse zijyana n'uko situation yari imeze icyo gihe ku buryo gupima ku mupaka abantu binjira bapima umuriro ntabwo byakorwaga. Ubu rero twongeye kubisubizaho ni uwo mwihariko ukaza rero wongera ku zindi ngamba zari zisanzwe harimo cyane cyane gukaraba intoki utakaraba intoki ugakoresha wa muti wica udukoko bakunze kwita hand sanitizer. Biranajyana rero no kubaza abakoresha imipaka niba nta bindi bimenyetso ariko binajyana no kubaha amakuru yuzuye kuri iyi ndwara.
Icyakora abaturage bose basanga ari ingenzi kwirinda icyorezo cya Mabag bakurikiza amabwiriza yatanzwe.
Ni ngombwa cyane bishoboka kandi nubwo cyaba kidahari wakandura izindi ndwara zi kuko iyi si sinzi indwara zabaye nyinshi gukwirinda cyane.
Harimo imbogamizi ariko ubwo kugira ngo kwirinda gukwirakwiza icyorezo ubwo wemera ingamba zafashwe na Leta ariko kubera ari ingamba zafashwe kugira ngo twese tutarwara tukagikwirakwiza urabyemera.
Kugeza mu Rwanda harabarirwa abantu 37 bamaze kwandura icyorezo cya Mabag, 11 bamaze gupfa mu gihe 21 bari kwitabwaho, abakize bo babarirwa muri 5 nk'uko Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda ibivuga. Dukurikije ibisobanuro by'impuguke, icyorezo cya Mabag kigira ibimenyetso birimo umuriro mwinshi, kuribwa umutwe, kubabara imikaya, kuruka no gucibwamo. Umuntu wese ubifite asabwa kubimenyesha inzego z'ubuzima kugira ngo ahabwe ubufasha. Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda yagaragaje ko hari icyizere cy'uko iki cyorezo kizahagarikwa nk'uko n'ibindi birimo COVID-19.